ndingaxhapha amagwebu ndixathula waphi ngoLilitha Ntsundwane. Lilitha, the ray of light, the gold that shines so bright, dedication, determination, consistency and efficiency are his middle name day and night. Lilitha, the ray of light. Ngumdaka omnyama ongeva sepha, kodwa qoqa ngaphakathi lakhe inhliziyo iyakhanya kwekati emhlophe ehlungwini. Le ndedeba ngumbophi mangcibo uyasithuthuzela ezintlungwini. Ungava besitha akho nzwane ingenasiphako kodwa uLilitha ndimambesa ngothando. Ubumvuzemvuze, isinxadanxada esinxanelw inxaxheba sesinxaphile. Umafung angajiki oxhabashel umdyarho sowungumtyungatya umgama. Umthomb, ompompoz, ithombe, lobulali, nondiliseko. Iciko elicubungula imicimbi ngenkcubeko. Iqile eliqiqileyo liqonono ndiseliqokobhisile. Ndithetha ngoLilitha, the ray of light. Iqhawe elingaqhaqhathekiyo iqabakasiziqhaqhathekisa. Umzingiso nobukroti nobulumko otyeshela indlela ezinokulahlekisa. Vela bamkhahlele ndini isihlokomisihlokondiba. Hlombe ndini elihlahlambisa ihlakala. Sinqininqini ndini esiqabele equvileyo iminqanzi. Sandi ndini esinentlokoma esichukumisa imixhelo yezithulu. Langa ndini elinobuqaqhawule elikhanyiselana neemfama. Xalaba ndini elibanzi ngoba izinana namahlwempu babopha ngebhantene. Lilitha, the ray of light. Kwedinkantsundwana ntingo nqonde ngamafu nesibhakabhaka okokhozi. Ngoba uyingqanga loo nto ayo nto yakwamkhozi. There's no field you haven't excelled in, no space you haven't fitted in, no race you didn't finish, there's no soul you met you didn't touch. Lilitha, the ray of light. Lo mdyarho kaMr. S.A. ngumhlahlandlela wezinto eziqaqambileyo uThixo akubekele zona. Umthandazo themba wona. Phezu kwempilo yakho ndiba sigqange lomlilo wentsikelelo. UThixo akugcine, akonwabise, akukhulise, akomeleze, ahambe nawe, ahlale nawe, aphile kuwe, uphile kuye as the ray of light.